Ngoku siza kuthetha ngokutya kakuhle ube usonga imali. Xa imali inqabile, kusenokuvakala kunzima ukukhetha ukutya okunempilo. Nanga amacebo okukunceda ukuba wonge imali yokuthengela usapho lwakho ukutya. Yenza isicwangciso kwangethuba. Cingisisa ngokutya okunempilo onakho ukukufumana. Wandule ukucwangisisa ukuba kuza kutyiwa ntoni kwiiveki ezayo. Oku kuza kwenza ukuba uthenge izinto ozidingayo ungamoshi ukutya. Ukudibanisa iimbotyi, iiertyisi, iilentile nesoya ekutyeni kuyakwandisa ukutya okunezakhamzimba esidlweni ngasinye zibe zingekho duru kakhulu. Iveki neveki zimisele ukuba nako ukutya okudibanisa iimbotyi ezizomileyo zingekho totini okanye isoya endaweni yenyama ebomvu okanye inyama yenkuku. Iilentile nesoya ekutyeni zenza ukutya kube nempilo ngaphandle kokunyusa ixabiso lokuthenga. Iveki ngeveki lungiselela ukupheka ukutya okuneembotyi nesoya kunokupheka inyama yenkomo nenyama yenkuku. Iimbotyi nesoya zingaphekwa zidityaniswe nenyama yenkomo okanye eyenkuku. Oku kwenza ukutya kube nempilo ngokuthe chatha. Kwehlisa amafutha, kwandise isintlakantlakiso. Yaye oku kuthoba ixabiso lokuthenga ukutya kwesidlo ngasinye. Sela amanzi acocekileyo angenabungozi endaweni yokusela iziselo ezineswekile xa unxaniwe. Abantu abaninzi kufuneka basele iiglasi ezintandathu ukuya kwezisibhozo zamanzi yonke imihla ukuze bahlale besempilweni. Ukutya okungaqholwanga kakhulu efektri akukho duru kakhulu kuba akufakwa ezitotini nasezibhokisini okanye iiphakethi eziduru. Ngesiqhelo, ukutya okungenaziqholo okufresh kunempilo bhetele kunokwenziwe izinto ezininzi ngeziqholo. Ukukhetha imifuno neziqhamo ezikhoyo ngelo xesha lonyaka kwenza ukwazi ukutya okukhusela umzimba ube ukuthenge ngexabiso eliphantsi. Iimengo neepesika azikho duri ehlotsheni kuba lixesha apho ziba ninzi khona enyakeni. Ama-apile neenatshisi zininzi ebusika. Kuhle ukuba sithande ukutya zona ngelo xesha lonyaka. Iziqhamo ezivuthwe kakhulu zingaphekwa, zixutywe, zidityaniswe epapeni yakusasa okanye isiriyeli ukongeza ibe iivithamini nobuswiti bendalo kwisidlo sakusasa. Ukutya okungummeko kungadityaniswa nemifuno kwenziwe isuphu emnandi enempilo enokuba sisidlo sosuku olulandelayo. Xa ulungiselela ukupheka ukutya okumnandi, qala ngokupheka itswele elinqunqiweyo ulifrayishe kwintwana yeoyile eyenziwe ngemifuno eyanele nje ukuqaba umphantsi wepani okanye imbiza. Le indlela engabizi imali ininzi yokongeza ubumnandi kwisuphu nokunye ukutya okunambithekayo ibe ke incasa isongeza ukuba sikonwabele ukutya. Ngakho ke xa uzama uqoqosho lwemali yokuthenga ukutya, yonwabela ukutya okunempilo okuncinane kunokuthenga ukutya okuninzi okungenampilo nokunezakhamzimba ezimbalwa. Ukutya okunempilo kuza kwenza wena nosapho lwakho nihluthe okanye nizive nanelisekile isithuba eside futhi kukhusele nempilo yenu.